Ai, pa, kamakani, no, wikalo, kanil, pa. Pa, kamakani, no, wikalo, wokan, siwa, ha, ka, fua, ko, vali, ke, kula, le, ha, kamako, kamandu, ai, pua, le, wa, ha, u, ka, wa, ha, ke, ka, we, anai, le, li, kai, o, ka, we, le, moa, ea, 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 Kaiko, kaiko la kalamai na bali, o tihi ka wake na naku, na uia e wavale mai no, iki ka wanana e kalani, iki kaili o pua o ka uke ala, eia, 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 aie, aie. E noa no ka auhele moa.